Takulandirani nonse ine nda Apostle Israel from Holy Nation.
Ine ndi Apostle Dalita from the Holy Nation.
Ife ndi okondwera kwambiri panopa tili ku forest ya Bembeke monga mene muonera. Andi malo ano akuyankhula zambiri ku Holy Nation chifukwa malo amenewa ndi amene Mulungu atatiitana kuti tiyambe utumiki. Obwezeresaso mpingo wake malo mwake komanso kuonetsetsa kuti anthu akalowe moyo osatha chifukwa pano zangu chitukuya nzona kuti anthu adalitsike pano anthu mulemera mupeza ntchito yabwino zibanja chabwino zinthu ngati zimenezozo Mulungu sezi kodi kona akapeza banja labwino kodi akalemera kodi tsopano osakalowa kumwamba unapindula chani Yesu Khristu ambuye wathu akunena ndithu kuti kodi apindulanji munthu kupeza chuma chonse
nataya
moyo wake so Yesu anakuti pamene akulemeretsa anthu pamene akumasula anthu kaonetsetseni kuti mukuwatengera anthu moyo osatha so mission ya ife ndi imeneyo sitidana ndi kumasulidwa kwa anthu kapena udalitsika kwa anthu koma Mulungu anatiitana kuti kwambiri kumachita zinthu zamphamvu kwambiri zazikulu kwambiri komano mission yathu kuti timuonetsetse munthu wakale wa moyo osatha ufumu wakumwamba so malo yambirira amene 2016 imene Mulungu anatiitana kuti bwere kuno kubembeke kudetsa ku Malawi ndiona kuti anali malo ano kubembeke forest iyi ndi forest ya Catholic Church ndipo timabwira ndithu kuno kuyamba chaka cha 2017 early 2017 meti mabwira ndithu kuno kudzapemphera ndi nzangayo Apostle Talita awiriwiri nthawi ndi anthu ambiri asandi join yaye ndipo timadzapempherera kunoko
ndipo
nthawi zina amati thamangitsa ndithu ayinake ndithu ala tsono inu mudzapanga zanu za Holy Nation koma mubwera so forest yathu ndechokani pano nde koma timakabe ndi makani kuti yayi
nthawi zina vazomezi kuti ubwera abe kudzapemphera basi
kudzapemphera ndithu
komanso timaenda ulendo wautali
ulendo nali wautali kwambiri chifukwa
mudzimeti makhalako
mudzimeti makandi kalilombe village andi ndi almost 6 to 7 kilometers kuchoka kunoko kukafika kumene koko nthawi zinaso timadzatula ndithu nkhuni muno chifukwa umapeza kuti kumudzi umene tiliko zativuta ndithu nangati phikira chani mudziwe kuti Mulungu anatichotsa ku tauni kumene timakhala moyo wa comfortable ndipo anatibwetsa kunoko kuti tife kuthupi ndithu ministry anthu ambiri angodzadzana mtauni mwalo mwabwino kuti kodi Mulungu yamangoitana maprofits ndi azitumika a Mulungu amphamvu kungwaika mtauni mokamoka azibusa maapostles amakhala za mtauni kodi ndekuti anthu akumudzi choonadi sachifuna kodi mphamvu ya Mulungu sayifuna kodi so ife Mulungu anati ayi inuso pitani mukakhale kuunika kumene kuli mdimako mtauni mukuunika kwachirukitsitsa kumudzi kuli midima so azitumikungoti apa minisa kuti tangopatikizana mukhala ndi Khristu mmodzi so ifeyo anatibweretsa ndithu kuno ndi kumalo mwendi makhala ndithu nyumba ndithu ya maudzo ndithu nyumba yozira ndithu ndoti makhala nyumba za magetsi nyumba zabwino timaenda moyo wabwino timaenda so pansi kudya china chiso chimene mungangaka tenake ndithu tinadya ndithu ndithu mbatatisi ndithu zola ndithu tingoti machita ku
tingoti
tambeu chonyi ndeti machotsa mbali nayi nkuma konza kwina kuti tidye ndithu so tazichoka kutali kwazi tumika amene mwangu amba kumene ame Mungu funa zabwino za mphamvu mudze kuti tumiki sumaenda choncho muli ndi nthawi imene ya foundation imene mumadzala ifeso timadzala nthawi imene yoyo koma panopa tikamati 5 years tili ma blanch mungati wena kuti tili ndi blantaya lilongwe nzuzu komanso maiko akunja kuno we have ndithu Sri Lanka India, USA, komanso ngakhale ku Kenya, Uganda, Cameroon, you know. So malo seo kusiku zinango zinambira kunoko ndithu. Ndiye musazithamangise kupita patsogolo. Vision akhoza kupasani ngati Yosefe koma imarenga ndithu nthawi. Vision ikhoza kukhala ngati mana mpanga anointing David. Koma zinatenga nthawi asanafike kukhala mfumu ya jani ya Israel. Vision ikhoza kukhala ndithu yaperekedwa koma doesn't mean kuti nthawi yomweyo ikwaniritsidwa. Nthawi zina tikuononga ministry chifukwa cha zinthu ngati zili zimene tufuwa zichitike pano. Ufuna uvale ndi mofanana ndi amene ankhoza uvalira amene anayamba ministry 20 years ago. Ufuna ndi magalimoto amene ankhoza kuyendera anthu ena akhala 30 years. Ufuna kukhala chinyumba chofanana ndi amene akalamise ndaya itali kwambiri nchipageti kuononga nchiro ya Mulungu tatiye ndikale no deka chino so chimakandi ntawi chimanga kudiga pa Yehova yes chimanga chitakala kuti wadzala lero otatira fereza wambiri sukolola lero ya zimafunika 2 ndi chakuti manzi olo 3 manzi ifike ntawi yake kuti utani utkuzokolola nchipage pano pa Holy Nation Mulungu atiyankhula kuti tsopano kuyamba 2022 kulegeza 2030 ndi chaka cha bamba harvest kapena chakhulwa waukulu tadzala tsopano eya ndi ntawi tsopano kuti tikululi eya so please if tiliokondwera kwambiri kugawana nanu experience mene kuti kunoko kumene kuli mbiri ya ikulu ya Holy Nation kumeti uchokera komanso takumana zambiri ndi twantu fe
takumana nazo
zambiri ezambiri anthu akunena nzoipa anthu akuchita nizipongwe komanso anthu amakutuluka nena amakutuluka anthu ena zinthu zimene zimachitika ndi koma it's okay even Jesus anatuluka anthu ambiri mbiri akuti ife sitingatsate ziphunziro zimene zayi akhale nazo amene iyo komano achina Petro anatsalabe noma kabenda achina Petro ena amene amatsala ndithu so tikuyamika Ambuye chifukwa chakukhulupirika kwake watigwirizitsa watilimbikitsa it hasn't been easy komano we thank God. Komanso relationship yathu ngati banja yatithandizaso kwambiri. Chifukwa anthai zina anthu timaona ngati ngachite bwino chifukwa timwe be iweyo mtumiki wa Mulungu uli ndi mphamvu kapena uli ndi kudzodza koma mafuna sonzako kulimbikitsa. So ifeo ubale wathu watithandiza kwazi tumika ambiri so amene mukutimva ndi bwinonso kuonetsa kuti ubale wanu ngati banja ukuenda bwino ukhale bwino. Komanso pray together. Babe mphali modzi.
Komanso mphenya mwagwirire limodzi.
Mwagwirire limodzi.
Mwende muchimodzi.
Kupange
chimodzi.
Inde. Ndezimezi mafunika. Tikuyamika Ambuye chifukwa cha kumene watichotsa tikuyamika Ambuye chifukwa chizimwe watichitira takwanisa zinthu zambiri ndipo osatifa cha mphamvu zathu koma chifukwa cha Ambuye amati thandi kumati uthokozaso osamai manafe pakalambi yakuimanafe nakuponya ndi 5000 ena ka 10000
2000